Awutshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke.
Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. Tshela abantu bonke,
awubatshele wena.
Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke.
Uthi
nansi ingoma ikhona.
Ingoma yaseAfrika.
Nansi ingoma ikhona.
Ingoma yabo khokho wethu.
Nansi ingoma ikhona.
Ingoma yaseAfrika.
Nansi ingoma ikhona.
Thatha ngiyakho.
Thatha ngiyakho.
Oh,
thatha mfana.
Thatha.
Thatha ngiyakho.
Awuthathe.
Thatha lento.
Thatha wena.
Thatha ngiyakho.
Eyakho.
Thatha mfana.
Ingoma.
Thatha ngiyakho. Thatha lengoma.
Nansi.
Nansi
ingoma yabo khokho wethu.
Nansi ingoma ikhona.
Ngoma yaseAfrika.
Nansi ingoma ikhona.
Ngoma yethu le.
Nansi ingoma ikhona.
Akuthathe ngiyakho mfana.
Thatha ngiyakho.
Thatha.
Thatha mfana.
Elele mama bo.
Thatha ngiyakho.
Oh,
thatha lengoma. Thatha ngiyakho.
Thatha.
Thatha mfana.
Elele mama bo.
Thatha ngiyakho.
Thatha lengoma. Soshaya, soshaya ingoma, soshaya, soshaya ingoma.
Soshaya,
helele bo.
Soshaya,
soshaya ingoma.
Soshaya,
soshaya ingoma bo.
Soshaya,
ingoma yakithi thina.
Soshaya,
ingoma yabo khokho wethu.
Soshaya,
mama.
Soshaya, soshaya ingoma.
Soyishaya le ngoma wemfana.
Soyishaya
ingoma yakithi le.
Soyishaya
ingoma yaseAfrika.
Asikhathali
thina ukushaya kuphe.
Soyishaya
ingoma yabo khokho wethu.
Soyishaya
madoda.
Soyishaya
asishayele ngoma wemfana. Asishayele ngoma wensizwa. Asishayele ngoma sikhothele.
Soshaya
ingoma.
Soshaya
ingoma thina.
Soshaya
ingoma. Ingoma yakithi le. Ingoma yaseAfrika. Yelele mama. Wawuyelele. Yelele mama. Soshaya ingoma. Soshaya ingoma thina. Ingoma yakho. Awutshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke.
Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke.